Ja, du vet det. De små lysene borte her, nest. It is at Tabersvägen 9C, going 4 floors.
Entrée, plan.